Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Abakhonzi bakaSathana babizwa ngokuba yi-Illuminati kuthiwa ifikile eKapa eGugulethu.
Ndizothetha about Illuminati eqale Monday, Tuesday, Wednesday na Thursday. Thursday ibilapha e-131 eParkini. Le Illuminati ngabantwana amakhwenkwe abayi-4 abazisikayo apha esandleni and then ngokuba bathatha amagazi babantwana benu kuze bajike bebeziyi-tiger babe namehla ayelo and then ngoku le nto iqalele e-110 Wednesday abantwana umntana oyi-1 ebedlala eParkini and then ngoku xa bebedlala ibhola so ke ukuba wakhaba le Illuminati i-1 after that la Illuminati yajika yaba yi-tiger yabethekisa laa mntana entloko kwi-stena kayi-4 and then yamluma apha esandleni kwade kwavela ithambo sandicela bazali nibhasophe ngabantwana benu izolo ibilapha eParkini e-131 but khayenze and viste yajika yaba yi-tiger sandicela nibhasophe inkosi
lo mntana othethayo uhlala apha esitratweni okosithe xhungu apha yile nto abantwana bebuyeze bebhabha from e-110 nayizolo bephume eParkini abantwana bebaleka abantwana besithi nanzi nanku lo mntana ujikayo abeyile nto ithile so i-Illuminati guys iphumile elubala new world exelwayo iphume elubala i-Illuminati and izawuatheka abantwana makhe sibe careful ngoku because once abantwana bayibona into bayibonile and ayizujika kubathi abayibonanga beyibonile njengangoku kwalapha esitratweni uneighbor yam jumping ray 1 ufika kwindlu yesithathu namhlanje ndibalisele into ebisemichas plane michas plane ithe behleli ubhutwele indaba ebekuyo uyatshaya istop phuma phande ubone iboat into engathi iboat phezulu inelayithi ilayitile and kuhla kunyuka abantu bayangena bayaphuma abantu kule layithi baphambi kwepaki kule ndlu babefikele kuyo ubize umfazi wakhe umfazi okwaphuma izobona le nto ndinto uba nditshayile nithi nditshayile yizobona ndindibonayo xa ephuma omnye uyajonga thini hayi bo nantsi le nto nje kule bhowuthi phezulu ilayitileyo abantu bayaphuma bayangena nentombi yakhe the same thing yeza yazo babaleka bazitshixela endlini so i-Illuminati guys masijongeni iphume elubala ngoku i-Illuminati West Western Cape masiyijongeni iphume elubala and sigade abantwana eParkini after 3 o'clock or 4 baphume eParkini abantwana because ngoku iatheka iparks le nto mabaphume eziparkini masijonge abantwana bethu ngoku.